hakuna shida, msikimbie tafadhali, tuko sawa. Nafikiri tu ni mtu ameiba kitu ya mtu hapo, so relax. Jamaa ameshindia, anasema ni kazi, ni kazi.